Nā hei whakakōpani ake ko ngā reo irirangi a iwi ngā reo o ngā rohe. I te rangi nei, ka mawhiti atu tātou ki te tai rāwhiti ki te reo irirangi o Tūranga Nui Ākiwa. E whai ana ki te whakapiki i te wairua o te hapuri whānui.
Waimari e mātou, ka tai atonu hia e mātou te haramai ki te tai whangapāpāho nei, ki konei whakaputai ngā kōrero motuhake, ngā kōrero whakahirahira rawā atu, kia mōhio puai ngā iwi o rongo whakāta ngai tā manuhiri, te aitanga māhaki me te tini o ngā hapū, ngā whānau kei konei e noho ana. He nui ngā kōrero kei te haramai ki a mātou, ko tukuna mai e te premier me wana minita, hei whakapāhotanga mā mātou. He nui hoki ngā kōrero ko tukuna mai e te kaunihera ārohe o Tūranga nei, hei whakapāhotanga mā mātou. Me te rōpū hauora o te tai rāwhiti, he nui ngā karere, ne, ka ahua rangirua pea o mātou nei kaiwhakarongo. Nā reira, kia mātou nei te reo irirangi o Tūranga Nui Ākiwa, e tika ana me puta aua kōrero ki te rohe nei. Engari, me tauri te hoki, me whai wāhi ngahau ki roto i aua kōrero, ne? Kia kaua ngā whānau e noho atu ana ki te kāinga, e noho tapu ana ki te kāinga, kia kaua e tino rongo rātou i tēnei mea te pōkai kaha. Era momo whira, wera momo kare aro te whakararu i a rātou. Nō reira, koe nei tētahi o a mātou nei whāinga i roto i ngā whāwiki e haere aki nei?
Oh, speaking of wairua, kei te rongo au i te wairua. Hīkaka, hīkaka.
Koe anō, hei whakahihiko i o mātou nei kai whakarongo. Mo te wāhanga ki Tūranga Health Parakuihi, te wāhanga Parakuihi nei, ko māoko rāhia tumutumu ngā kai whakataki. Nō reira, ka haramai mātou ki te taiwhanga pāpāho i tērā wiki i tahuri māua ki te waiata i etehi waiata kareoke. I te matinga mai o Kenny Rogers, ka tahuri māua ki te waiata i te waiata takirua nei, Islands in the Stream. Ne? Puku kata ana māua, ko te tūmanako i puku kata hoki te hunga whakarongo, taku whakapai ai pērā. No te ata tonu nei, i te pōra i tunua e au, etahi hei hei parai, ahua tōna rite nei ki KFC. I ngana au, ki te tunu iaua hei heira, ka kawea mai e au, e rā hei hei, ki konei i te ata nei hei whakamātoutou mā rāhia, ka whakamātouria e ia me taku puku kata ki au anō nā te mea i kite au, ahakua kāri puta wana kupu i kite tonu atu au ā kanohi nei, ā mata nei, wana whakaaro.
Hey, maybe that's what you're trying to do.
Oh, that's what I was, yeah, wicked wing.
But it's still not nice.